Sidlale kahle as a team. Sikwazile ukuachieve ama objectives le game namhlanje. Ukuthi qualify for ama group stages CAF Champions League. Yonke game esidlalayo sithatha serious noma kuthiwa ama results e first leg ave injani. Sithatha serious because ithina siyazi ukuthi sifuna ukuachieve as ama players, hlezi sifuna ukuimprova iplay yethu ngaso sonke isikhathi. So ayikho igame esiyithatha kancane. Kubaluleka kakhulu ukuthi ithimu enkulu njenge-Sundowns futhi ambitious ukuthi ihlezi kuma-group stages ukuze sizokwazi ukuchallenge for ukuwina i-Champions League. So ibaluleke kakhulu ukuthi la magame o-qualify for ama-group stages siwathathe serious ngaso sonke isikhathi. Sinakho konke esidingayo ukuthi siwine i-Champions League, siphethe yonke into esiyidingayo ukuthi sifocus nje sikholelwe kuthina ngaso sonke isikhathi, senze lento eshiwo ukhoach.